wakana koe. Tarogo mai tenei me, no tōku here a koe, no tōku here a koe mama. Te atua kia ka Māori a to koe orana, no tōku here a koe, no tōku here a koe mama. Tēne taku a kāna koe, tanoko mai tēnei me. Tōku here a koe, no tōku here a koe mama. Ka nohi nohi ka pure ki te atua, kia ka Māori a tō koe ora ana. No tōku here a koe, no tōku here a koe mama. Oh oh oh, la koe kira me I aku. Oh oh oh, he te talanga ki te edehi, taku mama ariki nonu. Taku mama tapu panea. Oh oh oh, oh oh oh, na koe kira me I aku. Oh oh oh, e te talanga ki te edehi, taku mama ariki nōku. Taku mama taku manea. Taku mama ariki nōku. Taku mama taku manea.
Oh,
Parehu Wahae. Ohia Valiana Owe. O Parehu Wahae.
Ito
ino ino nahi ia u mai no tuna o we ko u dei o wa lo so o we mo e hanahi ia u
Yeah, bye-bye.
We hold on.